kungobwela batiko kudzabeza nyengo zosarigomela marenda osayamba ululu bali bose zosayenda kusoti nala kwanji tigwile ntengo wanji tasiana bwanji zolengedwa zonse Yesu akukonda ama kuteteza paiwe anaigapo
Exemption
Dona mumuzi wa Yesu wakupato lani ndinu odala ainu yo kondwela ndiwe Kristu okawone tsela ukulu wake paribe chidala kwika Diwe wo kongola, diwe wo dere zedwa Iwe, mamene muriri ugwela Kome wose anjenjemela Diku so wachie mbegezo Iwe wekai Yeswa kukonda ama kuteteza paiwe anaigapu
Exemption
All the people in the church put on dancing shoes Ndinu okondelerwa, ndinu orelezerwa Ndinu okondelerwa, ndinu orelezerwa
Exemption.